a nominal role. Na na kuna receipt ilikuwa imebaki. Alikuwa ameleta jana. Yeah. So kuna receipt. Ilikuwa imebaki so ndio nikaleta, like, you know, the students were the head register.
Wow, ni wetu.
So we want the nominal role, the award.
Thank you. Thank you.